Ines Raguel
and the mic, the machine.
Wari waki yomata yuro soki kitoe. Ni wike wuke akiri kare kitoe. Imani kusikame kandi wibuki yopuwe.
Hey, gambirire kanangire ndakuramutsa umeze neza natwe nta kibazo turashima. Turetse inkumbu no kurindira kugaruka intuntu nayo nk'umugenzi dutera kukwanka. Gira be mu nyuma yaho byagenze guteka wavuze kugiye natwe ubuzima buhinduke. Numva ngo wararonse umukunzi w'umuzungu. Numva ngo warabyaye n'akana k'agahungu. Wibagiye yuva wibagira iyuja nyakubwira huba wubahwe hindura ingendo bigikunda.
Wari wagiye umusayo roso gitoe. Niwike buke akiri kare gitoe.
Umuryango wose niwe waruhanze amaso none raba niwe uhindukiye kubuta mu byago. Mu bike waronze sabikanya n'umuryango kugira ngo ntuzumenekere rimwe nk'igisabo. Numva ngo ufise akazi uhembwa uryakora. Mama ngo uri bose abakozi niwe ubasinyira. Mama ngo ubinoti kuri we niyo yitugira. Mama ngo ntukiri come from uburi mvukira. Rwamahere yawe n'inzoga be n'amabitches. Mu rungano rwawe ntukiharugwa mu bandi. Wibagiye iyuva wibagira iyuja nyakubwira huba wubahwe hindura ingendo bigikunda.
Niwike buke akiri kare kitowe imani.